Hello hello mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye ni jone imbere kuri Imperial TV nezerewe ko mumerewe neza aho muri hose turi mu gihugu cy'u Burundi ariko harategurirwa ihiganwa rya Miss Burundi aho uyu munsi ariko harategura iryo higanwa bashize ku mugaragaro ubushimwe buzohabwa abigeme bane bazoshobora kuba muri bane ba mbere wa mbere nuzotabukana ihiganwa rya Miss Burundi hamwe wa kabiri nuzo mukuri kira ariwe bita premier dauphine hanyuma uwa gatatu akaba aruzo mukurikira nabo nyina zo wa gatatu bakaba bamwita deuxième dauphine mu wa kane akaba ari uwo bita miss populaire ubushimwe bwa bashize ahagaragara batubwiye yuko uzotahukana Miss Burundi uyu mwaka azohabwa imodoka yo mu bwoko bwa Hactus nouveau model kandi bakazoba bazo mumenya igitoro umwaka wose azohabwa ivyangombwa byose by'iyo modoka ikindi naco nuko iyo modoka yiza kagorane canke igafa mu kiringo c'umwaka ari bo bazoyikora ikindi naco akaba azohembwa umushahara azokwa amahembwa umushahara mu kiringo batatubwiye canke batatubwiye umushahara azohembwa urumva azohembwa umwaka wose azoba amazi nka Miss Burundi hanyuma umushahara ntawo batubwiye kuko iyo tubwira twari kubabwira akaba kandi azovuzwa ku buntu n'ivyashika akagwara akazoba kandi azohabwa itike y'indege azojanwa na Dubai gutembera nkuko bigaragara n'ubushimwe bwiza bw'iteka muri iyi competition canke muri rihiganwa rya Miss Burundi hama ugira uwa kabiri rero ariwe bita premier dauphine akaba azohabwa imiliyoni zibiri z'amafaranga y'amarundi hanyuma umukurikira ariwe bita deuxième dauphine akaba azohabwa amafaranga angana n'umuliyoni umwe n'ibihumbi amajana atanu hanyuma umukurikira nawe ariwe Miss Populaire akaba azohabwa umumiliyoni umwe bigaragara neza rero ko iyi Miss Burundi y'uyu mwaka yiteguriwe neza kandi ari ibintu by'iteka cyane abantu benshi bashuhiye kubona canke bashuhiye kubona ubuzotwara Miss Burundi y'uyu mwaka kubibutse neza yuko hasigaye umunsi umwe gusa bikaba bizoba ku munsi wejo no tuzomenya uzotahukana Miss Burundi y'uyu mwaka tubibutse kandi yuko muri kino gihe batabarizwa mu nguzi wabo babarizwa muri hotel local golf kandi bigaragara ko bafashwe neza kuko ngo bafishwa mu gatondo baje mu myimenyerezo kandi janke bakaja mu dukorwa dutandukanye dushobora kubafasha kwiyumvira neza no kugira ngo bashobore kugira amagara meza reka rero ndabashimire mwebwe mwese mwakomara dukurikirana nizere yuko aya makuru yabaryoheye hama ndabibutsa kubandanya mugira subscribe ku channel yacu kugira ngo mubandanye muba update turabakunda ciao ciao.